Indinganizo y'igihugu ijanye n'urudandazwa ndenga mbibe ibwizwa gukuraho ingorane zibonekeza kumbi Uburundi buhana n'ibihugu bibanye mu nama yo kwemeza iyo ndinganizo y'igihugu ijanye no guteza imbere urudandazwa ndenga mbibe umwigisha wa kaminuza ndayizero ndasi yerekana ko intumbero y'iyo ndinganizo ari ukoroshya ibikorwa by'ugo rudandazwa ndenga mbibe n'ukongereza ubushobozi bw'abadandaza ishyirwa mu ngiro y'iyo ndinganizo ahanini rihagaze ku itunganywa ry'inyubakwa kwigisha ibijanye n'amategeko agenga urudandazwa guteza imbere urudandazwa ruto ruto ahanini usanga ruhurikiyemo abakenyezi aba bakenyezi bakaba bafite akunguko muri iyo ndinganizo
uyu mugambi ni w'igihugu ni intunganyo ni ingene urudandaza njabuka mbibe rugiye gutunganywa ariko rero nk'uko mubivuze abadandaza bato bato basanzwe bafise ibindi bibahanze byinshi ingorane nyinshi ariko turizera neza yuko hamwe n'integuro bagiye koroherwa kuko hariho ingene iyi ntunganyo biteguye ingene abo bantu bagiye gufashwa hanyuma abo bose byega abo bose bari mu bafasha haba abari mu mashyirahamwe mva makungu haba amashyirahamwe asanzwe afasha abakora urudandaza ruto ruto njabuka mbibe haba n'abandi basanzwe bafise amashyirahamwe canke inganda zikora ibintu byo kudandaza bagiye kuja hamwe bagiye koroherwa kugira ngo baronke urubuga baronke indinganizo bose bashobora kwisunga mu gutegura imigambi itandukanye yo gufasha abenegihugu bari mu rudandaza njabuka mbibe rero nabakora urudandaza bose njabuka mbibe ariko cyane cyane harimo igisata kiraba abakora urudandaza ruto ruto njabuka mbibe nabo ahanini usanga ari abakenyezi rero habonetse ikintu dushobora kwisunga ikintu abantu bose bashobora kwisunga kandi ni indinganizo y'igihugu izoshobora gufasha abo bose bagomba gufasha abakora urudandaza njabuka mbibe
hari ibibazo abakenyezi bakora bene urwo rudandaza bahura nabyo ahanini harimo no kuwahombera
abakenyezi bakora urudandaza njabuka mbibe nagira mbanze nshyira ko akantu kabatandukanya n'abandi abenshi bakora urudandaza ruto ruto njabuka mbibe rero abo rero nk'uko basanzwe bakora urudandaza ruto ruto njabuka mbibe n'abantu badafise uburyo bwinshi bafise umutahe muto cyane rero mu bikorwa byabo barakunda kugira inzitizi z'uko bakora urwo rudandaza badaciye mu mategeko rero badaciye mu mategeko ibyo bahura nabyo ni byinshi hariho abakubitwa hariho abanyagwa ibyo bazanye hariho n'ihohoterwa ritandukanye rishobora kubashikira kuko bataba baciye mu mategeko rero inzitizi zirashobora kuba intandaro yo kuraba umuti ushobora kubafasha kugira ngo bashobore kuva muri izo ngorane
indinganizo y'igihugu ku rudandazwa njabuka mbibe ijanye n'umugambi w'iterambere ry'igihugu indinganizo y'imyaka itanu kuva mu 2021.